Indingele lokuphina kuphela kufinye kolombuso njengamanje babukeli be Select Africa TV emakhaya.
Sawubona sikumukele be Select Africa TV.
Sawubona.
Select Africa TV.
Wey, oyoyoy, wey.
Aw, King Nuwaz.
With Select Africa TV and we are subscribed by our coach uhlezo sibuka njengoba ngikhathele insizwa nje.
Ngiyathanda kakhulu babukele emakhaya. Ngiqhubeke njalo nje ngibuka amavideo ami.
Angazi mina ngiyenze into eyifake. I can tell you for free in advance that this event indeed is going to be a success.
Nasisasimide khona ekuthekwini sizosho ukuthi be success ngosikho kanjani.
Noma kanjani bafuna siyabonga khona umsebenzi enwenzayo is highly recognized muhle. Ikempela ke RTN ni state
bafuna baye.
Ngifakaza umbuso ngikhohle umbuso wokusebenzisa. Ngiyabonga kakhulu Select Africa TV kule njalo bafethu ngizaluqhubeka nami ngimbele ukuthi kwi-technology sithole i-recognition kusiyo manje ngiya-ending working under pressure ngoba lawalo uhulumeni ongayenza ngisho lento eyenziwa leyo kothiwazi kuzothola sekushade thami network ngoba manje ngiyabona ukuthi they got a dictatorship attitude manje.
Sengivayela ngocingwane kuze nje kuthiwa ukuthi abantu abazowuthanda. Siyakubona udlala ohlelweni ushumi kamasikandi. Ngabe ukhona umacingwane akuzuzayo okanye nje ukhona nje?
Ushumi kamasikandi akuwona uhlelo lwami. Ngabe zoyinsizwa sengivithi empilweni kwethu kuno-program engiyisungulayo ezoyibiza ukuthi ushumi kamasikandi ngoba kule sizini kuzovela mina. Kusho ezisho yena ukuthi intandeni. Ngamanye amasizini kuqhubeka kwesikhathi kuzovela nabanye amaculo. Igama layo ushumi kamasikandi. Akasho ukuthi ngimthandeni ashumi cha yabona noma ke igcoka ama-awema yabo cha akathathu. So then-ke ngabona ukuthi mina njengomuntu omoni omphambi kwabantu ngeke ngikwazi ukuyongena entweni yomuntu ngizongena entweni yomphakathi ushumi kamasikandi. Therefore nginapha nje ngizomeseka nokuseka i-tone yokuthi cha le nto akuyona engamthandeni eyomphakathi isungulwe kodwa umthandeni.
Bese sibonge nomthengwane ngokufundisa kakhulukazi ulimi lwesiZulu noma isintu. Sibone lapho ugcwama elisha ethi uzomhlabisa wathola chapter cha uzomnyathelisa. Mhlawumbe lento oyenzayo ukuthi uwenze sure ukuthi abantu abafundiswa ibaluleke ngani kwena?
Ibaluleke kakhulu leyo nto leyo ngoba uNkulunkulu usengasisola manje. The age that we are on, uNkulunkulu usengasisola. We can't blame our fathers. We can't blame our kids, they are still young. We are in charge. Even yourself, you are in charge. If you don't see that you are any age, ngabe uyi CEO wenkampani ethizeni, noma ngabe uyini uphethe, noma ngabe ngihulu, ngoba mina ngihulumeni, shoda ngebudget. Uhulumeni uqobo. Yabona. Wona wona mina bengisabanga ngabe zibekhishi bench amasosha. Manga manje ngakantwana namhlanje ngoba amasosha. Mopoi. Kuzokhatha umfana omncane.
With
Select Africa TV and we are subscribed by our coach uhlezo sibuka njengoba ngikhathele insizwa nje.
Ngiyathanda kakhulu babukele emakhaya ngiqhubeke njalo nje ngibuka amavideo ami.